esithukuthezi kutheni ngathawusezi kawufike kaloku ndisakukhumbula nangoku amabhongo aphelile ndikuxolele Nesithukuthezi kutheni ngathawusezi kawufike kaloku ndisakukhumbula nangoku amabhongo aphelile.